She came on late again tonight. You could see it in her eyes. She's been up to something. Oh, oh, we don't know what to do with her. She's from a different world, and it's apparent now this girl is hiding something in the way she gives a confident excuse. There's no way they ever know she's missing it all that she's sensing. Mom and Dad, they don't seem to understand. She's got so many older friends. They pick her up every Wednesday night. She breaks the rules, she makes a fool of everyone. She won't give up until she's done. And it's apparent now this girl is missing something in the way she da 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 da